Jordana uBeavis Mugabe Zanz Afrika uqinzelelo oluhle nalithoba ebeka ngaphakathi uMzantsi Afrika laphola emnatheni usompempe wavuma wathi linqaku loMzantsi Afrika lokuqala bakhawulezisa abafana boMzantsi Afrika kuthaphelo murena indoda iyafoka amanqaku amabini iye bafana bafana kudlalwa iBloemfontein ikhumbule wabetha ibrace yakho kwabo bayixhiphilela bhola okokhoza abafana bafana athi nalithuba lethu sizayibeka emnatheni le ibhola wadenga wenze impazamo enyengeza ngesandla le ibhola kodwa wafika ukudlalile umuthusi awubasi phezu kwala bhola wabeka uxinzelelo wafika uthapelo murena wayixhetha wemkanayo wathi wawugqiba kanti uyibeka endaweni enhle ngenqina lasekhohlo wavuthulula kwangcangcazela umnathe emva kwakhe unozinto wathenga ndoda yaseuganda ibonile uba iphulukene nebhola yathi yamhlaba uthapelo murena kanti wow wangathi unespringi phezu kwala bhola acenga ibhola enhle umzantsi afrika reyners bhola enhle ureyners wacenga abekho phantsi yahlala emnatheni kwagqitywa basanganye isigqibo uthetha ngaye sithi kwafuneke asibonakalise sikhonkwane sokugqibela bafana bafana ngamanqaku mabini bafana bafana ngamanqaku mabini iuganda liqanda qoxa imbata esikhofu yawubona abaqeqeshi bonozinti ujohnson baswanganye isubstitute abafana abangene njengabalalela kumzantsi afrika baphakama abantu baseuganda bathi kudala siwachithilela amanzi besiyiqonda bakho nkukungantwa masiwachithe bhola edlalwe kakuhle yatretshwa yabekwa phantsi le ibhola ngumaswanganye ayitrepha ngenqina lasekhohlo enikwibhola ngu-incram reyners wayitrepha ngaphakathi ebhoksini ngenqina lalisekhohlo odwa ugqiba waguquka uguquka kwakhe wayongula laa bhola wayibetha kwipale kude apho wadenge ngasekho kona